kaydsada arunna kaydsada oo kasoonida nafta koobsada baa kal deeqiyo heela kaamila qalbi kaydsada arunna kaydsada oo kasoonida nafta koobsada baa kal deeqiyo heela kaamila anna kaliyo kaaba wan helay qof ka daaniyo kar dhayaan helay kashahana to kal gacayl dhaba bal la kawsaday.